umuryango mfite ubuntu wo nasuganyije w'abantu bakoze genocide nabanje umugabo babashije kurokoka ngo nabana baturuka mu miryango itandukanye bakagomba bakagira imyumvire kuzongera gusubira ku gihe nari ndiho byarangoye byaramvuye kugira ngo mbyakire